matomato kuri paruwasi Mbogora. Acatangurira amashuri yisumbuye kuva 1966 gushika 1972 yiga amashuri yisumbuye mu ishuri ry'abigisha y'Igitega ariyo bita Ecole Normale de Garçon Emile. Itariki 1999 mu kwezi kwa kane 1972 muzi ko haca hatera intambara mu gihugu cyacu haca ahungira mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma naho nyine yaca abandanya amashuri yiwe yisumbuye I Butare mu Rwanda kera hitwa Groupe Scolaire d'Atsinda imbere y'icyo gihugu cy'ikurikira kuva mu gihumbi kimwe 1975 gushika 1985 n'icyubahiro Melchior Ndadaye yakurikiranye ibyigwa muri kaminuza nderabigisha I Butare zerekeye ubuhinga bw'indero mu bijyanye no kwigisha Faculté de Sciences de l'Education kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na 1984 gushika 1992 aho yari amaze gutangura mbere umwuga ntiyagejeje aho yaciye abandanya akurikirana ibyigwa biraba ubuhinga bwo mu mabanki mu bufaransa Cours par correspondance à l'Institut technique de banque du Conservatoire national des arts de France et MEC de France. Aba aronse rero urupapuro rw'umusingi rwa kabiri ariyo bita diplome d'etude superieure de banque. Imirimo nayo yaciye arangiye kuva 1980 gushika 1983 Melchior Ndadaye yari umwigisha muri Groupe Scolaire ya Save muri Prefecture ya Butare mu Rwanda. Imbere y'uko ataha I Burundi yari yarigeze no gukorera mu kigo cyitaho abasindikajwe n'indwara zo mu mutwe. Amaze gutaha yaciye akora mu kigo cyo mu Kamenge cy'indwara nyine cy'abarwariyeho indwara zikunze kuva mu mutwe ariyo Centre Neurologique ya Kigo Kamenge. Aho rero hari kuva 1984 yahamaze imyaka 1986 yarangiye. Kuva 1986 gushika 1988 Melchior Ndadaye yari ashinzwe umugambi wo gushinga amakoperative yo kuziganya no kugurana Projet de Coopérative de Taille et de Crédit Copec. Kuva 1988 gushika 1989 yari umuhanuzi mu bushikiranganji bujejwe iterambere y'intara zo hagati mu gihugu Ministeri kuva 1989 gushika 1993 Melchior Ndadaye yari umukozi wa Bank Meridian Bank yawo MDB ashinzwe amabanga yo gutanga ingurane ibikorwa nabyo yaranguye muri politiki bifatiye ku bwicanyi bwabaye kuva ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa mbere 1996 Ndadaye Melchior niho yatanguye kwibonekeza mu bya politiki ari kumwe n'abandi banyeshuri bari bahuriye mu Rwanda mu gushinga ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'Abarundi baharanira amajyambere bise Bampere Mouvement des étudiants progressistes Barundi akaba ari we rero yari arirongoye mu kwezi kwa Nyandagaru igihumbi kimwe magana cyenda 1999 abari muri Bampere n'abandi bari bagize irindi shyirahamwe I Kigali Bampere yari I Butare yitwa CPDR Cellule des Progressistes Barundi du Rwanda bagiye hamwe bashinga umugambi w'abakozi b'I Burundi ubu Parti des Travailleurs du Burundi Ndadaye Melchior afashijwe na Sylvestre Ntibantunganya iyo bari bashinzwe kumenyesha amakuru no kuyandika haciye imyaka ine bamwe bati nta yindi nzira yo guhindura ubutegetsi Bujumbura bidaciriye mu ntambara nawe ati ahubwo turabigene twiyunga n'abandi Barundi bifuza ko ibintu byohinduka maze kuba ku runani guharanira amajyambere y'Uburundi Alliance des Forces Progressistes Burundaises ariko ntiyumviwe niko rero acatanga imihoho mu gihumbi kimwe magana cyenda 1983 kuko batumvikanye icyo bise des efforts de point de vue en ce qui concerne les stratégies à adopter pour renforcer le mouvement démocratique. We can actually tell you that Yakar, you became a chairman of Nana. New Vina, the veteran by Munga, Bagan, Shamako, Pasanga Avani, Pasangi, Kibu, that the Korean had given me. Nikoku Jinam, I never gave you Washinguka. John Gay, Barapuka, Nanuka, what does the Ghana eat for now? I cook. Monyoma, who is a good Hinduism, but from for a democracy overall, it's a way. Mugimaki woman, the channel of Munani in war, the Hindu history in the show of Rondi, Major of Yuya, as to be the Colonel Jamba system. Family Muri was very much ever sure, no good creature, Monte, the Gibu. Pigeon Kesar Yamir of the Nagata to be Tugu, give me the moment at Chenam and Munano Munani Yarahakan Arapunga, credit Yariashi to the Monama Yari Tongan is the Muramatari with Haraya Bissaka, who dedicated Makumian Hega Namaranga, a Mufungiari among Morbon. A Punga Mesa Tatsu. I come up again because I can't remember. Mungu yari mubashinze umuhari iteka guharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Kwigenekereza rya 1983 mu kakari 1992 aciye imyaka itandatu gukorera mu kinyegero cya Abanyafurodebu. Umugambwe cya Abanyafurodebu wahavuye wemererwa n'amategeko gukora ku mugaragaro. Guca gushinga imbere merekero ndadaye ngwabuseruke mu matora y'umukuru w'igihugu kandi agira ko ayatsinda ku cyemezo gitagatifu na rimwe n'ibishimire aho yaroshije Major Pierre Buyoya yasarikira iyi korona yaronse amatwi 38.4 n'uwitwa Pierre Grapel Sendegeya yaserukira umugambi witwa Pierre yaronse rimwe n'ibice bine aho yarashigikiwe na RPB Ntorenganya hamwe na pepe wabanama rimwe abo bari ku igenekerezo rya kabiri itegeko 1693 aronka mbere n'abashingamateka 1685 kuri 80 no mu batoye ku igenekerezo rya 1996 ku igenekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe 1993 ndatayemerekeho ashikira ubutegetsi bwo kurongora igihugu cyacu imyaka 5 ariko bamwica amaze amezi 3 gusa ni ukuvuga iminsi itarenga 100 hacakurikira ubwicanyi butagira izina bwatwaye abanyagihugu barenga 200,000 hahunga abantu barenga 70,000 mu mezi atarenga abiri. Uko bwicanyi bwahitanye muri iryo joro nyine abafasha bize kari bwami Posiyani yari umukuru w'inama nshingamategeko bimaze ubuteje icyegera cy'umukuru w'inama nshingamategeko Ndayikeza Juvenal umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu n'iterambere ry'amakomini ndi ku mwami Richard umuyobozi mukuru ajejwe iperereza gushimana shimira Imana Ezevi umupfasoni wahavuye abo mukuru w'igihugu ari we Sylvestre Ntibantunganya hamwe n'umubanyi wiwe yitwa Katabashenga Sylvain abana muri Nyakatsi haciye amezi abiri nibo bamukubana iteka ahamubona inyuma y'imisa yasomewe kuri Katedrali Regina Mundi ibirori bikaba byari birongowe n'umupfasoni Kinigi Sylvia yari umushikiranganji wa mbere aho hari ku igenekerezo rya gatandatu Kigarama 1999 n'icyubahiro mu majambo make ubuzima bwa Leitero Gatari bavuga ko ari ibyo kuri bamwe kwari ukubibutsa abandi nabo bari ukugira ngo bamenye uko haciye imyaka 2008 abandi bariko